to follow back for a large low, Jaliba, Jalikunda, Lanyombunya. Animone Moka, Ulule, Monday, Jigalaba, the Maluma. Jalikunda, Lamine number is the one day. Yeah, but he had to master. Not as he won the moon, for the campaign of a day. Yeah, but the man of Bobunakan. Abadia, funa jali aseta nyatode. Al salonko, alala mansa wo, alala mansa nyonte, alala mansa funi sire. Yeah, alala mansa ya kufai. Sewa kula abadia, funa jali aseta nyatode. Al salonko, alala mansa wo. Alala mansa fundi sire, yeah. Alala mansa ya
Duta, 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 duta